ngabafonela bafika mhla ka 20 iloli yaka collector can yafika yathatha amabhekhi awu 15 base bengcancela the receipt lele ngiyiphethe base bethatha i account number yami yase bank ngase ngibanikeza i standard bank base bethi ke bofaka ke imali ke kuyonake futhi bathatha isikhathi eside ukuthi ngiyitholele mangize ngafona futhi base bethi ke angihambe ngobheke ebank kwathi lisonto eliphelile ngaya ke standard bank ngofuna statement ke bafike bangatshengisa le ncwadi le yakhona yakho le deken base kwentombazane sheshe shaya computer kwafela ukuthi bafake 120 ngamasaka u15